Brothers angakabi manje sifuna abantwana bebenxela nathi from edinango sayoqina kuhambana nangu noamanti uyayazi loo nto leyo nifuna abantwana niyayazi kuba phantsi kwetrena apha mnqundu.